Ero kamana nyenye kwa ramoga juan kauno ni ni kakana singi simotela watimo mana kai ndi limbe ni okadago ikimatio matek molo wetu di boma mdungu ma Nairobi kendo bende wasego mpaka wanda moko to koro ni ndi tachopo kumu wudulu ni ndi wabire mbiro yango mana nyingi uon ni tangomo kele kai ndi totimo mogu yekine ni ndi nyingi uon
nyinga wa Michael Odongo aja leko kogelo papgori abiyo kai ijuwa kali na punyo ti ijuwa kali ariyo mutoka tago orangi
Iriyo
kor nyamburko tago orangi to tinde nyaka choprisa ni diere mokalo ndalo mokalo go jo mutokni kana mutokni gi nikech pesa magi rego mutokni go onge nikech pesa onge koro wan wana kae ni wali koro wali watema tumag madan wang tumo dwa cham nikech onge kaka dwa konyre
tigne chako higa mane
tigne chako higa ma 90 gaboro
90 gaboro kani mano igni kanyo 20 kod abich
20 abich
nisa nini gilony mara yoyote kiki magariye kor nyamburko
gilony kabisa kabisa kinariyo nyaka geche mupudho piny te ariyo
ber mage mabende isayude tich makama nyaka ni chaki ni wiyoche ni ber mane misayudo
okana se chake se punjo nyithindo asego dala kata minoto bende asenyuomo koro ase osekonya maber
isenyuomo minoto gi tijni
asenyuomo minoto gi tijni
ero kamano ahinya gin challenges ma kata gin richo ma ngabini nyalo wacho ni isoromo gi tijni makama ini
oromo gi tijni gik maseromo go ondalo mokalo go onge gima seromo go marach en an koso tij tomoko lal okwayude seche moko Wano waka otek seche moko onge
Kamano Akao pacho ganda kaluwore gi kaka bende sani endi piny Kenya chalo moloyo to weche gi mag ng'anyo kata bende ka ngima tek tweta in iwuon ichung' kanyo weche gi mag ng'anyo mar Azimio la Umoja
o ando kor ka ng'anyo nadhir ka ng'anyo ne madin kendo diket na chimi mesa ta kwani ng'anyo no dhi mbele kema diket na chimi mesa nikech ndalo gi nyaka nyo wano ang sirikal ma manyien ni nyocha wayudo kaka wadhi hotel to chimi nyo wano ang kan ki chimo ber be chimo lakini nyaka nyoro chopre ni kata wege tende gi ng'eny gi a ni pesa hotel chimo ok ti ok chamre nikech pesa ni malo kaka dhi nyodo ma ni malo rech ni malo koro hotel kaka wachimi onge nikech gya nikech pesa ni malo nego tek ngima tek
koro nyiso ni in iwuon isiro ng'anyo madhi mbele pacho kaindi moloyo to kwedo sirikal ma sani indi osebedo ka keto ngima tek tesre
ka dipo ni mane madonyo oduma dobed piny giduok 70 to anta sapote mondo mi ayude yot ka dipo ni mane madimi mogo duoge piny mafuta petrol duoge piny nikech matatu kanyal idho nikech matatu ni malo fare idho nikech petrol ni malo to an mano anya sapot
kamano koro nyiso ni ikore kanyo chieng' wuok tich mabiro
kaka an aonge nyalo aonge uwezo kata malo gora an ko pele len chieng' ng'anyo no tobeto beto dhoot to tobed kuro kama yuda no yudae
kama yudo lakini gima duong' ni isire lwedo
asire lwedo kae madumia kony
ero kamano ahinya kanyo endi jodolo pacho kae nowacho ni Raila kod Ruto mondo wuo gilos weche go kimag kwe kindegi indi wuon iyie ni mondo gilosi koso mano to para mana mar jodolo
onge gima tek manyalo tamre losore ka wuoyono nyalo kelo kony mondo mi kila kitu bed maber to support wuoyono mondo wuo bedie mondo konyo yudre kech koko kuber kimerikal konyo no mwadwaro mondo mi konyo bedie wabed joda gi kwe
ero kamano ahinya kanyo endi Michael kuom loso kod AJ Media pod adhi mbele gi kao pacho ganda nyinga en Ajwang Junior ero kama ni kanyo kora mwaka juwa nkaka wadhi mbele kaindi gi menyo tijo ganda luo kao pachi gi mwolo wete jogi mage siyasa na pacho kaindi anu gigur mwema ni bata kaindi nyala mwena nyiso jopenyi ni ni uon tino gini ngawa
ilu wonga ni Charles Oduor
Charles
aja lego awuk siya county
aja lego siya county
kamano
ebo makai tini yangu
ebo makai tijo ntiji loso mtoka
loso mtoka iye koso woko
iloso gari miria yo tigo rangi
niso niria yo nyamburko
mane tija matiyo
tiji ni chako iga mane
yo iga mare 2002
niso ni ingiga sani ene prario kwa da chiel nyaka nyachak tijini
an gigi ni mangen nyaka chak loso tiji gari ni
ero kamana yende nye mwese kale lweti mwabende iselti ya gwamori nye tiji
an goji yende mwese kale lweta mabayo mamoko nyake kembe kora be nachako gie kambi tonaweo mondo kora don kora tiyo mara uonu
kamano yende togin ber maga bende sebedo kiyo kum tiji makama yende
tiji juwa kali o ber ma kape ni sirikal nyalo unge lwedo kaka sirikani na wacho mokuongo ni gidwa manyo jo juwa kali sekta mondo gi gimi fans to kata wan wanyalo konyore mondo wane ber ne ok no racho ber kech waduto kwanyal tiyo offices nyaka jomoko betiyo tij lwedo mo watiyo gi koro ka ber ka sirikal nyalo yie nikech ka gifadhi asla to kata tenders mag loso geche apan counties gi sirikal go nyalo miyo wa mondo wabe wati ginyalo liyo wag moko ginen lwetwa chal nadi experience no ngeny
gin kanyo endi richo magi ma in iwuon isnyawacho ni isaneno kata gin ang'o gini misiro mogodo maricho tijini nyaka ne chake sani higni 21
richo nitiere iyo ok richo nyalo bedo ni onge richo nyaka bedie gimoro amora man gi bede richo be nyaka bedie richo mwasekale tijni seche moko kumwatiye ni neno ok ober wan oko wan e pap koro seche moko ineno kaka koth chwe koro koth chwe ni tich ok tire maber ya maka sirikal nyalo ng'iyowa mondo miwa kata pap moro kaka gimanyo kuonde moko to mano nyalo konyowa
erokamano ahinya sani nakawo pacho gande weche goke mag ng'anyo pacho kae moloto maendi mar Azimio la Umoja ok ang'eyo ni nti irwake lwedo koso dibe ni kwede
aparo ni ok wanyal tamore nikech en chik moyieno mondo watim kamano sirikal kama okawo sukari to nowacho ni ichama chama muma to lwedo duok ni to ngima duogo piny to kaka omedo dhi piny omedo mna idho malo koro emomiyo watimo kando afadhali wachi gimoro ma ingedi biro timo molo wacho gimoki bitimo
koro nyiso ni tich osetamogi
ok wanyal wacho ni tich osetamogi nikech ndalo to pod chuok lakini wach mar nachamo muma to duogo lwetwa duogo piny to ngima duogo piny no mano e gimomiyo ineno ka wadwaro mondo wang'any mondo ngima duog piny ngima tek
kamano endi nyiso ni ikore ne chieng' wuok tich mabiro
kata mokalo ni nyani e pap oko to makmana ni polisi manyo miyo mondo gik moko kethre to ka ginyalo wewa mondo wang'any kod muolo to giwinj pach jopiny to nyalo bedo maber
nyiso ni obila notiyo gi teko mang'eny ahinya
ng'eny kabisa koro giyaya mondo wang'any to mondo jo sirikal owinj pach jopiny nikech wan mwa waketo gi offices mondo giti
kamano ahinya ero kamano ni kora moga juang mano endi paro no endi mowuok kanyo kuom wuod luo ni endi kendo anyisi ni pod wan ka endi oganda mathoth ahinya abiro mero kawo pachgi kotenegi bende ngima matek sani endi e Twitter nyinga en Ajuang Junior. Erokamano ni kwa Ramoga Juang. Pod wamenyo tijego eki mag oganda luo kendo wadago e mbaka kaachiel gi wuod luo ma bende obiro ng'isowa ni tang'o mokele kaendi ang'o motime ji romo maduong' ma kawuono. Mokwongo odwa ni mondo bende ong'is oganda gi eki maneno tipo ma sani endi en wuod kanye to nyinge wuon kata nyinge gi mag oledhi gin ng'awa gini kanye endi. Iluongo ni ng'awa?
Iluongo ni Britain.
Britain ma wuod kanye?
Wuod Homabay a Kanyada.
Kanyada ma Homa Bay ma Rodi Kopanye ero kamano ahinya ok ang'eyo ni wuod Homa Bay initimo tich mane ma bende sani en okirwako ka iluongo ni overall
an engineer maka gari
idil gi engine kose idil gi body kose idil gi rangi
ana idil gi body
idil gi body mar gari ero kamana nyaka nyo endi engineer ok ang'eyo ni tich makama endi iseka thuolo maram nade
tijni asebedo higni 15
higni 15 koa sani endi ng'iso ni gana ariyo gi gimoro kichako tich
bas
gana ariyo kod aboro
kod apar
mano higni 10 kod adek sani
nyaka ne mane baba temo kelo katiba manyien ma sani wan go
gine mano loso kanyo katiba manyien dwe mar apar higa gana ariyo kod apar tarik 20 kod aboro dwe mar apar
mano
eka nichako tijni endi isebedo kanyo endi ka itime koso nobi puonji koso ni some school
abiro puonjora to kora chako time kaka
idhi puonjori moni koki jogi chake time
yes
inyisa ni seche moko un oganda go ikima bende yudore kaendi kendo bende umosoru kaka jogo ikima oganda luo matimo tich makamaendi gin ber mage misene tich makamaendi
berni tijni ber nikech tijni ing'eni wan kaka onagi majority wa wajoma wigi tek wiwa matekre tich mawin wayware gi ruti ofis kata gi minister ne ofis kata CS ne ofis mano wakia nikech ka babu lugu maandamano nyaka wadhiye to tija ndika ok dwar maandamano nikech seche mawin ikuwa mudos rusa nidhiye maandamano mano unge
mano otegu liti mogo
kwa hivu ticha ira mwa wajitegemea ni kababu luonge to kanyo kuwa tie kito buwadu uvya duga koro wan chonjo mangeji ma ticha ira ni otich maber kabisa ma kendo baba de donj kanyo pesa moro mane wacho notengo dwacha dodonjo net nikech baba ng'e umuhimu mar tijwa ni nikech tijwa ni wan available makata sani baba ogwaywa duonde ni odwaro e chuny boma to odongole gola ma to wan e chuny boma tich man chonjo
iwinjo kanyo kokudho poro ni oro chuny bati wuoka wuoka
seche go be ok wacho weche ariyo adek seche go
ok ang'eyo ni gin bende wacho ni mano ber nikech inyalo wuok sama idwaro tiduogo sama idwaro gin richo mag ma in owuon iseromo go tich makamaendi
richo ma war godo en mana ni seche moko tich bedo man piny to mano kelo shida mang'eny mano tu lakini gik modong' to en e wang'e nikech ineno ma eda kuota mwadhi godo maandamano
erokamano ahinya mondo kapok atieko tero ni mondo akaw kanyo endi pachi e wi wechego eki mag siasa erokamano nyikora mwaga juan kaka nyilo ni endi oganda moko seche moko ng'e sura malosogo ni endi oganda moko kong'eyo abiro mana miye kinde mondo bende ofulne oganda nyinge kanyo gimokele buro Nairobi kaendi gi gimotimo gi ekinde ni endi nyinge wuon en ng'awa
an iluonga ni Julius Omondi Oguro kawuodo Magoi ajako dot mino ma koko ajako koko
ajako koko mano endi iluongo ni Homa Bay County Rangwe
kamano
ero kamano ahinya kanyo endi eboma kaendi itimo ang'o kata bende tich mane mitimo
tich mokela eboma ka manogola dara wach mar manyo ne en tich mekanik mano e tich motiyo kama iyudo waini
kama yudo ni itimo tich mar mekanik
kamano
tijni isetimo kuom ndalo marom nade
asetimo from 2019
no higni ang'wen koa sani ero kamano ahinya kanyo endi sani isebedo gi lony moro koso pod in ng'atno endi ma pod tiegore
Tiegruok tok rum lakini lony be nitie
lony be nitiere erokamano ahinya kanyo endi iluongo ni wuod Kagan kanyo endi gin kanyo ber mago bende iseneno tijni nyaka nichake
ber ma waseyudo ng'ini ka wabiro pap kato be samoro nyaka ang wayude gimoro matin mwadoke ot samoro to be kata be ni challenges moko nitie to ber moko be nyaka bedie
kamano koro challenges mag be nisekale koro kaka iwacho noendi challenges mantie go gin kaka mage
ka duging'eyo ng'eyo kaka tije jua kali kiayo to kinsua ni nyaka ang' yud gimoro
kamano
wabiro kato waginenero to wamero gi lamo to nyaka ang'
gimoro doge ot
samoro gimoro nyaka ang' dogi samoro be kata kwa nono to be ok wajogi
ok
wajogi kiny pod waduga duga
kamano akawo paro kaendi wechego eki mag ng'anyo magazin e law moja ineno nang'o weche mag ng'anyo gieki gidhi mbele koso rombo ni gichung' kaka in iwuon kaka jakenya
weche mag ng'anyo gi piny obedo chopo kama tek ahinya koro miyo nyaka wasiri asira nikech uchumi rach dhano hinyore kech nego ji koro nyaka wang'i wasiri asira mondo wanene to waduogi kanyo gi ng'anyo ni
koro nyiso ni ungo lwedo weche mag ng'anyo
ungo lwedo
erokamano ahinya wuod Kagan erokamano kuom loso koda Juang'o Junior gi nyalo buchakore machielo machielo kendo be ibiro yango na tije wuon tingisa ni koro mae gima timo orome tielo machielo kanyo endi nyinga pod en Juang Junior pile kawuono odiochieng'ni mar menye tije ogo mpaka oganda luo kawo pachgi moloyo to wechego gi mag siasa ma pacho kaendi wan ka gi wuor luo bende sani endi abiro miye mana kinde mondo nyis oganda luo ni to nyinge wuon en ng'awa
ginyinge iluongo ne ni Jodhiambo Miyongo aja kamoro no yo makatwenga
yo makatwenga
e awuok e piny mar Rarieda constituency
sani endi in ang'o ma itimo e taon kaendi
gi e buo taon kae gi kama nene yuda ni kae mago e juakali matin tin kaka mara mar panel beating na spray painting mane mokonya Nairobi
in irie dend nyamburko
mane madako godo maber
tijni chako higa mane
tuotwan kae kachako tijno
tuotwantu mano higni 20 kod achiel nyaka nichak tijni
mana chamo kano go gi lony moromo
nyiso ni in gi lony mararie sani endi
kabisa ma kata Ruto nokomi atari arieya
komi kete nyalo rie sani
arieyo
ero kamano ahinya kanyo endi nitie jomosekalo lwetimo bende ipuonjo ji nyaka maendi
nitie jomosekalo lweta ng'eno sani tigiongo nikech kopuonjgi to gibedo gidhi kuonde moko ma ginyadhiye
gidhi ni ng'a yoro nyikuom koso gidhi ni koro ging'e tich
giwuok ka giseng'e tich koro aneno bar mondo mi abed kodgi to gidhi gidhi gimany kuonde moko mondo mi akel jomachielo mane mumi wane bu Nairobi kikonya takonyi
kamano koro itiege te mamany kamoro dhi edonyo chak ikel jomachielo chak
ikonyi kinyo bwendo tiege nyathina be kaluri kakuwuok e lweta kaber
kamano to gin e ber mage misiromo e tich ma kamaendi
o ber mantie kaseneno mang'eny nikech kaluri nikech mae kama naneno nanyalo romo e bat osekonya moromo koda wachi recho ni okane oingo na kambi kora nano
oweo kambi nikech kae minyalo samoro nyalo kadiwero rito kanyoendi ndalo 30
okay kae onge rito ndalo 30 nikech an mara matin oroma nikech anyalo biro akose odiochieng' moko ariyo adek samoro ayudo wiwil gi chieng' tachulogo to nyithinda dhi skul koro en ana kamano wuodluwe kaka bet kod jo
erokamano gin richo maga bende siromo koro kanyo seche moko ok omori tich ma kamaendi en gima ber gima nigi ber nyaka bed samoro gi richone
richo ne onge
ok neno richo
ok aneno ber abera
to kastama moro koso moko chuli
samoro to magi tich kakibe samoro in kocha wabiwa nukone ena na matin tin samoro uchua niru samoro raj kechongi gmoro mangu samoro tem nini nini
kabisa
mani kubia mchule yudu pesa
aka waparo Uganda kwa yiki molo yote chungi magi nganyo pacho kendo kanyini wacho mara nganyo ini kakaja kenye rewa keko sekuede
okay ya narwa kwa nganyo kalo urengi nganyo ni gimomu ya arwa ke kere ni kuku ketesre tupodo di medo inyo nkeche eno nga mwero iye gi pesa ni munu tiyo godo gina no nigiduoke
kabisa
kwa hivyo na support nganyo tingo di muna mbele wani kata wuki ni wabu wuk full wabro diye nganyo
kuri ni ye mundo kete kere kanyo uri ndi maliet
mundo tine penyi mabere gigi kumano wacho tukutiyo wedu wako pesa ni muna kawo
chalkini mwendo wacho kite mwacho ni gipachi wedu wako pesa ni muna tiyo godo campaign kata ke sera marambolo
kalu uregi sera marambolo mano wacho kukwa nenu gimotimo wengu wanwa support ya komando utpasem tingo ndibele wanu kode wa los kwenye kiko wewa
kamano hindi ero kamano nyewo doliwe bende kuwa miyemu ni los koda kaka ya jay media ageno nyewo udugu tino machelo mwacha kwa menye tiji kanyo hindi nyinga energy one junior ero kamano nyikuwa ramo kajua angu podi wanitai niki na wamenye tijia kwa ikima kwa gandano wacha wako paro kumbe nengi ya mateke sani hindi tuweta kendo wanitai niki uduluwa mabende sani hindi obiwa manangiso wa nyinge kamane ochaki tijini hindi kaito bende kaka bende chuli chalo pacho kaini nyingi uwa nini wawo
ilu wana Alex uduwa siya ya lego
uduwa siya ya lego turgorengo ero kamano nyakanyo hindi bumakai ndi iti miyango
ariye ugari tago rangi
ariye ugari tago rangi kuru ngusini tumuti jarari chia
atimo tijari ya richial
matik mwenye chako igamane
achake 211
2011 mwiso nisani nyingi kanyi gigi ni akwara kwa dari yo nyakani chakiki kima kama hindi
ya
ero kama na nyakanyo kuwa mbende yi los koda oka ngeyo ni umu uon tijini nimi ibermani
tijini nimi ya tijini yosemi ya bera segero kode otu lakini dhaka ima poka nyomo kode gikocho programa kuma wantie ni otesani otek tichonge wankichu wadenyo maracho
wadenyo matamre ginono mwero ngisa ni gimudung ni mpangu mudung ni nyomo dhako
gikmanyeni
gikmanyeni
kuonjo mipindo kode to kakapini bini akiaka tababi chupo kiwango no
hiro kama na nyakanyeni nyala wacho yebe ntie uche mwora misene na mnyala ngusajwa penyi
richo to ngenye iye
machalo kaka
richo ngenye anyalo ayo otka reduo kenda do kaka duogo no
kaka ni kaka do kaka ni duogo chande
kaka nyalo dog
kuru mwono ngusu ni richo nitire nyalo dog ka maonga kadagi mwora me itingi lueti hiro kama na nyakanyeni kuhunu nini taka kawa paro kumbine nganye noendi mara riyorwok mara zimiyo la umoja mene uchakole pachokai ndi kotele kod nyengine noendi mara ODM ulura mulo dinga wachu niendi siro kusodi bende kwede
ano wachu mara nga mene yaku wede juu ketu wadikich kenya duungu malora ila giruto nipupe niki manye regi bedo pingi uyo mondo kenya dimbele nganye niomedo wakich magakawa nalo timre unge ana kwede
kwede nganye makama endi nikichu keto kich gingi mabido matek
keto kich gingi mabido matek
ero kama na enyakanyo endi ngiso niko chinguk tijini uki iko nima na jendara
o kabi bini wansi abiro uke ndara tukuda abi gorati ya gas chama poda doka doka kakagina wafadhali ya bika wajudi gimora wajudi gimora bini
ero kama na nyakanyo ni kwa na mwaga juangu mano paro no hindi mara oganda kwa ikima binde nika ndo binde angiso ni merikita mwana kaini nyinga ena juangu junior mana ini ani kuramogi pura dimbele kai ndigi naono kata bende menye tijo ganda lu wadani mwondo bende nisa matin kutiriki ngechiko iki mago magawa mago nyakadianga ito chalna ikanyi ndi ngechiko iki mago mogo chalna dekanyi
ingeni jaluwe achono eru chivu malar kendo eru chivu mutedu mabar to eru binga matedu chivu yaka bedu malar Koro nyaka diawene no aniweni ndalo mana kuongo nene. Nokang'ega ni en onagi nikech nochalo Mwarabu. Lakini akaradula faya bang'e ni en onagi kalingana design motedo godo chiemo. Lakini wan washukuru nikech wan onagi. Wahero gik maler. Wahero ng'ama sava bed maler. Ng'ama tedo bed maler. Chiemo motedo bed maler. Emomiyo koro ni an nyaka diana nokang'ega. Naduga fwenyo abange ni onyaro nage koro sani wadwa iketho da interview jaba beri ni chacha
koro sani gisani gin kido mage mage chimo bende nyalo neno kanyo hindi
sani alia no chakubiro kanyo mbutade kanyo ngege original mwa kisumo ni kanyo koro to wewe bene kanyo dogwe wewe moro ba bas wewe ditire mar man, marchak to wewe bene tira tira mo wang mana kamano a lot of us bene tie kanyo usuga bene kanyo
usuga bene kanyo
kwa hivyo wale tendo niki chiwo mari ya ruoma gi madangu amanyi kendo kumoro
kenda bela gino ni nengo yeyo kanyo matamra ginono
a nengo nitire mar mfuku mar marwa
mari
dogno se kurire wan baba kuluonge tuadhi to mondo wadhi mandama na ono nero wakataka tiaga swama waka gulu gicha tiduoke nike chichiemo miwinja kwa nogo
chiyo miwinja kanilo kundi nyaka diyanga
baas
nikora wakajua miwinja giti ni kata tiaga sumati mwako kande iduko manakagi isa chamu kun makanya kadiyanga obeda lea manakanya hindi weo manakanya hindi reche mabende wuki wacho ni dhawathino hindi mabende na mlolwe ibro manayido kanyo medikete manakaindo kange nipo ni wach mruri tima abini yala wacho yote makamano
watchman tie
yes
wakwayo ni joma dwaro chiemo
yeah
obia bia kae gibiro yudo chiemo ma oromore gofuku ne
yeah
obiro yudo chiemo mamit nikech chiemo man kanyo
yes
kidwaro mena man gi chak ni kanyo kidwaro wiu ni kanyo kidwaro alia ni kanyo chiemo moro moro mibiro dwaro maro nagi nitiere to nyiri masawa gi nyiri aina gi
ne
kwa hivyo eri chiemo michamo ka chunyi ler nitie kimilogi midhi hii ni roho safi mano kende
kero kama na yungu ndo hama bei kuwa miye mwende losko dae jee mede oromi tilo machielo kambi nibiro yangwa na matura ya kanyo hindi ya sero sinji manganyo kene nisa ni hindi huon nisi ronganyo matamu regi nore
mdo ina noka kochalo ineni saanigi manuwa dwaro nodwaro ni mogo bedo mang'eny to sani mogo bedo matin nikech sirikal mano wadonje ni ng'ani dwano dwok pesa ne mano tiyo godo higni abich to mano gimoko biyie pesa ne ok obiduogo kohinyowa ma wan gima onyalo kono baba odhi adhiya mbele mawuok tich kendo obiro neno koro ka mita moloyo nikech nowuoro ni tiagas ok dhi bedo maonge lakini nwaseneno ni tiagas nitie pi be nitie wan e wang'e mar atari gibi
kama kwa Ramoga Juang kaendi amedo mana nyisi ni kae kama osebedo kidwoko mari kuom igni mang'eny mosekalo chien kawuono aromo go wadwa mabende seche moko aparo ni okanyal romo kode abro mana ng'iya ni tang'o mokele kaendi tang'o mi waromo kode dichiew ma kawuono nyinge wuon gi kamiyae chal nade
oo anti nyunga ni okotho nero ajaka gan
jaka gan mwa homo bi
jaka gan mwa homo bi anu uri gan kowino gan di kwando hey
nero kamana inyaka ni hindi tichimana ema timo kaindi
oh kato ane buduak eme tiyo kae
ini loso nyamburu kwa managi ya okone
ane oko ma nyamburu kwa me medilgo kenda winjo ka ngomalo
ero kamana inya tich ma kama ichako iga mani
sani anko ni gigi nya beach
ini gigi nya beach sani
kamano anko ni gigi nya beach
nisele ni gilonj mari gina beach
ani lonj mari gina beach
gen richo magabe ni sebe dokiro mogo de papu kanyi nakai chok tiki nili
yungi yene ma nibi nungo ni juwa kali seche moko chien kaliyaj samoro en kot kaliyaj samori yeni tijni en hini tiyo ya kamoya angore samoro kot umonjo wa tichok tiri kamanu uwa
koro iyo dani seche moko weche kwa ikimaga utu marukuru luwase miyo deo gitich matakanyo weche maga tich
ee kutu marukuru luwase nini kesa ba weche ka kuduma
beri kama ber
kamano hindi ber misa yudo minya yungiso ganda kwa ikimane ni wasani yen ber mana misa di tich makama hindi
oo ber hindi seche moko kinyo ni mwadu wako kata mwano menda
kamano
to menda nu tup ni okre na wach nyoko yure wayudore bad boma ka kama nu wora
e nikech dok yude dok in ka
dio kan ka menda tijni emomiyo ayudo menda mketa bad boma kama nu wora
ero kama na nyaka ne ni wode ka gano ido nur mundo be ni ler ne oganda gi e kinyo to sani ende ka opare wi bende ng'anyo wa gi nyime ni wach ng'anyo ni nyalo wach ang'o
oh ng'anyo wa gi nyime e bad boma Oh wasire eh nganyo wasiro
ini wene sire
ana sire nganyo mezi nyime
mondo ngimo lo
mondo ngimo bede matek nikech sani iru ni bech mogo oyungo bech sobo ya
bech mogo ya sobo ya mitede
mifede yura wadi bedo nade
kore sire nganyo kanyo hindi mwono bende ngimo dogo pinyo
ah ngimo dogo pinyo nganyo no wasiro
yero kama na inya kanyo hindi wodo kagana gino ni mabiro mchilo machielo mwende yuse tiji won kake timu ya papu kaja chane kata bende practical kanyo hindi kumolo tija biro mbele kao kama no hindi yero kama no kumuluso kote jay media minda enajuan junior